ngalo lona ngalo lona lo nolusuku be behlotshiswe behlotshiswe ubukhosi ba ayole sebe puthwa abakhethwa
ngeniswa ngekhaya
othi yebo
othi yebo
oh sina
inala
alolona lolusuku
alolona
lolusuku Hallelujah. Sebe butwa amakhethwa engeniswa othi yebo
othi yebo
oh osina alolona lolusuku lolusuku befuyile behlotshiswe ubukhosi sebebuthwa abakhethwa bengeniswa othi yebo alolona lolusuku lolusuku befuyile behlotshiswe ubukhosi haleluya abakhethwa engeniswa othi yebo
othi yebo
oh sina
inala
alolona lolusuku lolusuku befuyile behlotshiswe behlotshiswe ubukhosi sebebuthwa abakhethwa engenile ngiyothi yebo nkosi Aebiswa Amakama Aebiswa
Amakama
Aebiswa Aebiswa Yoti ebo Osi One more time Satanas Onga ebiswa A ebiswa A ebiswa